Yowei matindo. Ng'ato kobiro luagi. Okikel kode dhao. Ng'ato kobiro yuagi. Okikel kode dhao. Ka in gi mirima kata gi chandwak gi ng'ato, to rite kikikel dhao e liel. Nikech sama ng'ato nigi lit, kamoro jomoko nitie mobiro neno. To jomoko nitie mawinjo lit adier na lilio tho. Kaka nyithinde ka winjo lit. Jodala giwinjo lit. Osiepe ne winjo lit. Kikikel dhao miketh liend alili. Nikech ng'at moro miparo ni ok idwa kata nang'o. Rite oko kucha chieng' moruom kode chiro oko kucha. E pap oko kucha mondo ukelie weche machalo kamano. To sama wan ka, wabiro because lit ma wan go mar tho mar alili.
Mama wacho kose ok owacho? Omiyo kane ka koko nitie ka jok ma ochike go donge gionge. Kata natemo ng'iyo gi uneno gi. Abo kaneno gi.